Mana mutima mweranda wewe mucho utazimiza nagusavye manu manuke uyoboru mutima wanje Sinziriye Nibazu musaraba wa Yesu Itiro irabaremeje Yukuri amafaranga muri isi naratwaye imitima benshi
Jesus, Jesus, Jesus.